wanaishi nchi kavu, na wengine wanaishi baharini. Haya yote aliyafanya Baba Mungu wetu. Haleluya.
Forever, grateful, serving.